everybody kuntanishi kuchita promote ifindu fiyo abakristu bashinga chitira promote satana alalalika abantu mufilongano echo elero na bashima pepo wengi na bashito tabaleshimi kile chevo cha kwalesa ichinga busha abantu muturo because ama preachers bene bakashimikira bene ulubembu na alubanisha na alubachimfya mchenjere epali you become sleeping preachers preaching to sleeping people shita abantu bakwalesa bafuile balolesha nga kuli nshita abantu bakwalesa bafuile babuka muturo nino apo fiena vena fiyalo na abashini nchokwe wati chinwe chalo tachayo kutadisana abana bakwalesa eba shishibe fintu no kufiruka ino nshita ninshita ya kufuma muturo it's high time to awake out of